kanjengamso jonga kwedini ndijonge anjenge ndiyigolide phonyathele khona ndiyiwanted xola ibodyguard izizwe nezizwe amaphondo ngamaphondo ngicela uzanyelwa ibodyguards mandithini vuka ibikhona esezantsi kwebhedi mandithindi yethoyilethi ibikhona emepha mandithindi yekhitshini ibikhona esekhitshini ibodyguard cela amaphondo namaphondo kona nekona ndibe nebodyguard every woman wants to be me I don't blame the poor woman because look at this darling with or without makeup